O Jehova Jireh mendlu wa tilo na msava. The devil is a liar. Mthimbani and Thabza boy. Brain Force production. PHB. Yes. The devil is a liar. My soul say yes. The devil is a liar. Tune is a scramble cause, so the ghost is the fire. Sure, sing and tell her who's one. She nigel, I wanna show. Long and fella, shampan when I ended a man away, Makwer. When I want Muna, Chumayela, and Yajiwa, Abiwa, Abambiwa. Anga tiriseli ka pilata tshunetiwa hi mhaka mena we a rhukaniwa tshuteliwa mara namuntlha ha n'wi rivala mara why hi khongela chance class lwa nga endla hansa hi rivala Yeso Kreste lwa nga endla vutomi va ri rito ri takala ku fana torha nga ra mati kumbe ndlala nga ri ya vuswa a tiheleni ku na ndzilo wa ku tshuka nga ku kova mpandzana nhlavutelo yi ri matini ku ta huma xipandzana ni nge vuli swa ku siya vhuma ni ta ku vito ra Yesu just because na believer ku the devil is a liar.
Oh, the devil is a lie. 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 The devil is a lie.
Sa xikwembu cause, so the ghost is the fire. Vamakwerhu se va jika jika na mukwana xikhwameni sathani xitshame ndleveni xi ku hlavela ku n'wi tlhava loko n'wi kuma ndleleni vona vantshwa se va dzaha na mafole va ri va dya life va swi voni va dya rifu va vangela ndzingu xikwembu xi tava mbilu va tipfi xi languta ya wena xi kuma ku thyakini sathani loko xi ku hembela u nga believe loko xi ku nyika madimoni u nga receive loko u tsandzekini u nga give up you have to go again byela mfundhisi a khuvula u va born again pfula matihlo u ta swi vona ku sathani xi ta ku xisa tana ndlwini xikwembu Yeso Kreste ta ku risa loko sathani xo ku nyika swa misava u ta rivala hi xikwembu u nga swi voni ku the devil is a liar.
Oh, the devil is a liar. The devil is a lie. 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 The devil is a lie.
The devil is a liar. Tunisa xikwembu cause, so the ghost is the fire. Loko vo sathani wa xwela ku fana na muloyi a ni ta n'wi tsema ncila na timhondzo chela epotlweni sweka ni dya. Loko sathani xi gaina ku celebrate madimoni valoyi va gaina ku celebrate ntokoloxi wa hi wehe u nga mzalwani u nga celebrate leswi Yeso Kreste nga ku fela xambanweni va tivito ra wehe ku kuma ku ri tsaliwangi abukwini ya vutomi u kuma ka hlayiwangi u tshovela swo bola swa kahle a byaliwangi mbilu ya wehe yi va nga hlambu between wena xikwembu Yeso Kreste a xaniseka a biwa vaviseka a ndlela kume na wena muntlha kota ku tshamiseka mara u na mhaka na swona just because a wi twanga pain ya xipikiri loko a beleliwa devil is a liar.
Oh, the devil is a liar. The devil is a liar. The devil is a liar. The devil is a lie. The devil is a lie. The devil is a lie. The devil is a lie.